na-esem Chineke ajụla mmadụ esem. Ị mara ya ị chọrọ inye m, tinye ya n'ọbụ aka m. Ajụla mmadụ ese onye ligwe ajụla mmadụ esem. Ị mara ya ị chọrọ inyetụ m, tinye ya n'ọbụ aka m. Chime
ajụla mmadụ esem, Chineke ajụla mmadụ.
Ajụla mmadụ esem cha 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 cha.
Ebube mbegumbo Thank you. ta nu me
abomo ngworo na aka gi
opo na mba ike me iji buru chi na ndum
abomo ngworo na aka gi
wanya mamu ye wako biama that's a jesus haka nebo abomo ngworo nye gi abomo ngworo gi ika ekwe ki yere me mwa gi nda na chumo na zuku nundi romu ye
Jehovah,
Jehovah,
Okay.
genye gi ya
no genye
obego ki na cho biko bia cho ya no genye gi ya esize na ya di biko bo ya no geri ri si ni gi ya one day available anytime any day
available God.
It's available,
God. Jesus is available.
Oh, it's available, God.
Jesus is
available. Available, available, available.
Available,
available,
available.
Candina, Pamela, there's a wizard, and you forget. kangari mweta ngozi mwezu gaya nime Ea uge uta kuke ngari lumaka wezu gaya nime
Yeah.